Hi mina mahlalo wa Xitsonga ncambi tlhelo museketeri lonkulu wa Ben Mayenga the president. Ndza mi hlohlotela leswaku mi votela AADP ra Ben Mayenga the president eka nhlawulo wa mani na mani wa kwala kaya eAfrika-Dzonga mundzuku hi siku ra 29 eka n'hweti ya Mudyaxihi eka lembe ra 2024. Hurra!